abusuafoɔ sɛnea daa mo nim no na ɔyɛsrane ara gyina akyi knowledge is power nti nimdeɛ ɛwɔ tumi papaapa sɛ wowɔ nimdeɛ wɔ biribi ho a obi ntumi nka bio foforɔ ɛmfa nsisi wo kora no nti na meyɛ those videos yi ɛde ma mo sɛne ɛbɛyɛ a sɛ bia wohwɛ video yi na biribi wɔ hɔnom na wonim anaasɛ mede bi abɛka ho ama wo anaa wonim so na waba abɛhu nti no sɛ wonya akɔnya hwɛ video yi deɛ a mema wakɔ aba nam na wabɛka saa fa exams B1 a ayɛ ayɛhyɛ ɛdeɛ yɛ Italian passport nti megu so ma mo happy new year paa because one of my first videos a meyɛ ɛwɔ year 2021 ɛmu bi nie ɛnti na abusuafoɔ sɛ wohwɛ wɔ YouTube deɛ a ɛhɔ ne yɛ na ɔyɛsane agyina TV studio to nti fa bell no na ɛto so ɛsubscribe wɔ YouTube channel no so sena bia mede video to so a na abaafoɔ ne so direct na ɔyɛsane gyina de video ato so na wakɔ akɔhwɛ sɛ ɛyɛ biribi a ɛbɛboa wo a saa so na Facebook nso wohyɛ wɔ hɔnom a ɛmɔbi foforɔ nso ba bɛhu because nnipa dodoɔ ano ase la ɔmohuiɛ nti meda mo so mo nyinaa mo asɛ mo amgu so ɛhyɛ ɛde support channel no abusuafoɔ nti no exams B1 wei no ɛyɛ adeɛ a mamfoɔ tae bisa me ho asɛm pa abusuafoɔ ɛne sɛn obi wɔ hɔ a wɔnim time ɛsɛ sɛ wɔyɛ nti ɛnam na wobabɛka ho asɛm kakra bi a nyame adena new update sɛ aba ho a mɛsɛ adeɛ ma but for now deɛ mɛnya ɛni na mene mɔba bɛkyɛ no ɛne sɛn obi wɔ hɔ nom a na ɔkita nɔma sojo no wɔantumi anyɛ kata sojo no nti question ne ne nie sɛ mekita nɔma sojo no na maanyɛ kata sojo no a mɛtumi ayɛ Italian passport anaa ansa ne yɛ aane why nti wokita nɔma sojo no a wobɛtumi ayɛ Italian passport after sɛ woanya wo 10 years of residence ɛno deɛ mpamkyerɛ why nti maayɛ video no documents ne nneɛma a wobɛhia nyinaa wobɛtumi ayɛ Italian passport na mmom no obi a woanya 10 years of residence no woanyɛ kata sojo no ɔni kata sojo no wobɛtumi ayɛ Italian passport anaa aane wobɛtumi ayɛ Italian passport adeɛ a wobɛhia baako bi ne exams B1 yi a me ne woba abɛka ho asɛm yi nti pɛmmerɛ kakra bi na ɛhwɛ video yi anaafa hyɛ ma wo bi a wodwene sɛ ɔni kata sojo no ma sojo no but wɔnya 10 years of residence wɔ Italy a nti na bi ɔnya yɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ Italian passport ɛsɛ ɔnya adeɛ wei ayɛ frɛ no B1 exams na ɔde ka ho abusuafoɔ wa nti no wobɛtumi nso abuku wɔ CAF wobɛtumi nso abuku wɔ online why ha nti sɛ wokɔ CAF baabi a official immigration ne yɛ a ɔmoyɛyɛ papers ma yɛ naka kyerɛ no sɛ wopɛ sɛ wobuku appointment for B1 exams na ɔbɛyɛ ɛde ama abusuafoɔ why aha nti no as usual exams no it contains something with script nti yɛbɛtwerɛ biribi wo redi a ne akyerɛw sɛ bia twerɛ biribi fa ho na waakyerɛ script exam script ascort nti ne bɛma woatie biribi ne akyerɛw sɛ answer those questions according to conversation a wotieɛ no ɛdan na wote na yɛ sɛ wo nso woanswer those questions oraare nti yɛbɛtumi abisabisa wo biribi atotototoa no ahwɛ sɛ if you are able to communicate nso a comprehension nti no woredi biribi nso a wote aseɛ anaa anaasɛ bi hɔ kora yɛtumi ma wo biribi sɛ yɛ sɛ waadeɛ bi ayera waadeɛ bi ayɛ sei nti no kyerɛ biribi sɛ wohwehwɛ kyerɛ sɛ wohwehwɛ adwuma ɔhono nti wobɛtumi akyerɛ biribi kakra nso about that wa abusuafoɔ ha nti deɛ ɛtɔ so nso bie mu no sɛ wone kata sojo no ne deɛ a woyɛ exams wɔ ne wie a kai nefa hyɛ wo dɔm anda de kyita de nansa na yɛ very very important nti sɛ a it can be one of the reasons a yɛbɛ refuse wo dɔm anda no anaasɛ yɛbɛka sɛ afei nakɔfa abra na ɛdelay wo mayɛ one video wɔ YouTube channel no so ɛnneɛma yɛtumi ma yɛdelay wo kyita de nansa ɛkɔ so a yɛtumi ma ɛdelay nti na bi wɔ hɔnom akye ne nyina no ɛyɛ some of our mistakes ne ɔmo nso ne dwuma yɛ ne yɛ slow deɛ but some of our mistakes nti no bɔmmɔdena nefa hyɛ mu ɛ important sɛ woyɛ exam bi ewu no no na woni kyitade nans ɛyɛ kan sɛ kata de sojo no longo period aha woni kata sojo unlimited deɛ na ɔmɔda ne fa B1 no ɛyɛ ne hyɛ mu ayɛ busuafoɔ aha nti sɛ woyɛ kata sojo no deɛ a wode level A2 ne yɛ nti ɛno deɛ wonhia biam why mepa mo kyɛw nti ɛno namamfoɔ taa bi sa paa mewɔ kata sojo no menhia biam because wode level 2 no already no ɛyɛ wo kata sojo no nti ɛno a na mmom wanya kata no wanya 10 years resident na pɛsɛ woyɛ Italian passport wobɛtumi ayɛ wobɛhia neɛ mede nkan aka akyerɛ mu no woayɛ abusuafoɔ ɛwu saa certificate no wahu noha nti sɛ nyame wa no atwerɛ B1 no na bia biribi kɔ so nti no woamfa ntumi antom anaade tom biribi akɔ so a woyɛ new domanda no a wobɛtumi de atom it can be like police report issue police report in these days ne ɛnso yɛ bi yɛ suspended kakra because ambas wɔn ayɛ tight wode ade ne kɔto yɛ mada ne nipa ne ma yɛ pressure especially mene ne wɔ ha no nti no ma me pressure mɔ nti no me suspend tebi ania ya with the April na e delay ni ade ade a we way no be one way to one anyway mu still na anya me adom na o police report and other documents you kwa na e delay ni ba we bet me e dey akwa akoto so ai enti prepare other documents na kan ni na won na bi a police report na dey o e ba ya enche na woni mi sa we dey kwa kwa we ni nwi so e dey we bet me ayato we no so ya it me take you up to 4 months and sana ube buku ube wye ya de wo resource be ma inti no calculate ya non so esa so why ebusu ya fo inti non so beti miya take you time a ebusu ya fo de womu niye mi hun skwala ebi ya ho Ravenna muna chocho se uya scanning bi uti mi chia from 100 euro 110 euro ebe postu abrewe timi kwa 110 and 120 inti no ama me hun generic information se wo normally no size am sini ye chia and I ain't here because when me say a private school be our organizer or whatever, it's no atrocious scant. No, meaning, say you try and see and try to call for a bit in your information because A1 and there, meaning, see and try my own video that. But B1 when I was finding difficulties about the facts in the school, you know, at your true scan, which almost would test. And I know that's all more explaining more details. And no, meaning, see you try and I ain't try to call for so I'll be home. So kwa ko ya yetria e bi omo post to bra on resource no na e bi so abetria ti san so resource no so utimi search utimi hwe wo online nyi na no wa yebusu afọ on be cho letter bi call di che bi wo so ha we tar code no any with date of birth no utimi e de call e kwakọ hwe en so e wo online so woni ma nyi na akọ calfness in the cat na provide say call di che new date of birth on be timi abo wa yo fitro di make that mo hwe wo boy ye ne ma ne me ya wa yebusu afọ no wa yi ama so you manage to swap pass here. What the copy need to now? So I can why you cheat that in answer. No, why you swear for? So I be one as I'm swearing so pe. And I win ya coin ya say. We been to now one pass. Once I make catch you say like 4 or 3. Aye, now be as I'm song different types. To say mu pa kun one ko year. And no be one way pe. And I watch and say to me ko year. No, funny say. Or as maybe some baby may ya no kama comprehension. Nemu mskrito no. Ma nya de papa. It's my choir, no name, Kuma, not the one personal. Why are you back at us or Jono, dear, no aid to need ye? Ye bo chow and one, and two failure, no dear, no one, what failure. But where dear, you are having chance to do, you can see, redo the one, not one yard, a woman, oh no, hint, and also no air, very, very nice, but you know, but the mercy and myself was near four. Into my own is Anna, and why, and she cries, I be shivering. So we have appointment to be our Ghana base. We will mama soon say. Now you have birth certificate. We have our own common. Now affidavit documents. We have one product. We have check for. You say we like you. YouTube for support the channel. No, never be on the subscribe. Never so share, mommy. Facebook. Now we will be so many information. We will buy what we have for.